sibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu yunqaphambili umkhanya kude TV. Bafowethu sila esibheka khona abaculi abakhiphile nabaculi abasazokhipha laphana wenganza kwethu. Laphana wenganza kwethu kuzokhipha iqembu laphana umshovo necokama laphana wenganza kwethu. Isihloko sithi usabani laphana wenganza kwethu. Laphana ke ihlukane phakathi ke imibono laphana ey'nkulweni zokuxhumana. Abanye bethi lezi insizwa zifunela udumo zake zacula ezasebenzisa iy'nsimbi zebhova i-album yonke ezacula laphana wenganza kwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uyakwazi lokho kwenganza kwethu noma nje sowumntalapho nje oqhumayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti abanye bathe nje bayifunela udumo ngoba vele ukhona umshovo owaziwayo laphana okuyikhitha ngoma le igcokama elisha bese kuba ilona igcokama elisha uqobo. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalezi y'ntolo. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Thina sizozwa ingoma ezokhipha umshovo negcokama ukuthi izohamba kanjani. Uma umusha cindezela subscribe, cindezela nebhele ukuze uzothola ama-notification ngaso sonke isikhathi masiposta i-video enhle.
Wakumula vela nami ngomhlaka 6 mani ula ngidla kahle.